Mamo igen lakamav, ay na 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 na, panalate memerav, ay na 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 na. Mamo igen lakamav, ay na 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 na, panalate memerav, ay na 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 na. Na ne ay si barvali, ale hini ay lachi, dini ya just mi goji. Si barvali, ale hini e lači, dilinja, čas mi goči.
Da 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 da